turashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu aha i Washington DC. Muzindukanye na Diana Nini Nahazo ngiye kubashikiriza amakuru ya kino gitondo. Ingingo nkuru nkuru ziyagize: ubutungane bw'u Burundi bwafashe ingingo yo kugumiza mu munyororo umenyesha makuru Sandra Muhoza amaze ukwezi apfunzwe.
Nukuri je nosaba abategetsi yuko bategeka ko Sandra arekugwa kuko nta cyaha akozwe n'icyenge ku Burundi gusa.
Uni Maître Prosper Niyoyankana auranira umenyesha makuru Sandra Muhoza. Muri make kandi mu Burundi ikena y'igitoro byatumye ibiciro vyacu n'ivyo kwiyunguruza muri Republika Demokarasi ya Kongo vyiyongera. Twabibateguriye mwige nino ku isi. Urusiya butangaza ko bwaraye busambuye drone 31 na misile 16 za Ukraine aha muri Amerika. Naho Afrika iboneka mu migambi ya politike mpuzamakungu y'abakandida bariko biyamamariza amatora yo mu kwa 11. Hido ni Diana makuru se ni mukanya musangwe kaze kandi mugira igitondo ciza. Nongere ndabahikaze. Reka rero makuru yacu imbere kuja mu karere k'ibiyaga binini. Reka mbanze mpe ikaze mugenzi wacu Fidele Niyongabo adushikiriza makuru agezweho ijyanino ku isi.
Urakoze Diane. Amakuru yo hijyano hino ku isi twabateguriye. Indeko za Israel kuri uyu wa mbere zaratanye mu mitwe n'abagwanyi b'umugwi Hamas mu buraruko no mu manuko bw'intara ya Gaza. Ababonye ivyabaye batangaje ko ingwani ikomeye hagati y'inteko za Israel n'abagwanyi b'umugwi Hamas yabereye mu ikambi y'impunzi ya Jabalia mu buraruko bw'intara ya Gaza. Na karere inteko za Israel zagarutsemwo kugwanya ivyo isirikare cya Israel kivuga ko ari akigoro k'umugwi Hamas ko gusubira kwiyegeranya no kongereza ingufu muri ako karere. Ababa mu ntara ya Rafa mu manuko bw'intara ya Gaza batangaje ko abasirikare ba Israel bongereje ibitero bakoresheje indege z'ingwano n'inteko zigwanira ku butaka muri ako karere kari hafi y'urubibe intara ya Gaza ihana n'igihugu cya Misiri. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi w'Imana bwaratangaje ko umuyobozi wabwo Anthony Blinken yaganiye ku telefone n'umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa Israel Yoav Galan. Yamubwiye ko Amerika idashigikiye ibitero by'inteko za Israel zigwanira ku butaka mu karere ka Rafa. Anthony Blinken yarasubiye kwemeza ko Leta ya Amerika ibandanya gushigikira umugambi isangiye na Israel wo gutsinda umugwi Hamas. Yamara yavuze ko abasivile bategerezwa gukingigwa. Yasavye umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa Israel Yoav Galan gufasha mu gikorwa cyo guha imfashanyo abanyagihugu bo mu ntara ya Gaza mu gihe igihugu ciwe kiriko gihiga abagwanyi b'umugwi Hamas. Tuve mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi dukubitire mu Burusiya aho umushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bw'ico gihugu bwavuze ko drone indwi na misile zine zasamburiwe mu kirere cyo mu ntara ya Crimea. Burusiya bwigaruriye drone 8 zasambuwe mu kirere cyo mu ntara ya Kursk mu gihe izindi zine zasamburiwe mu kirere cyo mu ntara ya Lipetsk. Ukraine yakoze ibitero byayo ahanini mu ntara ya Belgorod yo mu Burusiya iri ku bibe nayo. Ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bw'u Burusiya bwavuze ko bwasambuye drone 12 na misile 12 mu kirere cyo mu ntara ya Belgorod. Ibitero mu ntara ya Belgorod vyabaye umunsi umwe inyuma yo kwibitero vya misile vya Ukraine disha abantu batari munsi ya 15 bigakomeretsa abandi barenga 30. Iyo nkuru yatangajwe na buramatari w'iyo ntara kuri uyu wa mbere. Ejo ku wa mbere kandi buramatari w'intara ya Kharkiv muri Ukraine Oleg Sinyehubov yatangaje ko abantu barenga 400 bahunze kuva ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye bavuye mu bice biri mu micungararo y'intara ya Kharkiv iri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Ukraine. Hari nyuma yo kuburusiya bukoze ibitero bitari byitezwe muri ivyo bice. Inteko z'Uburusiya zakoze ibitero zikoresheje vya muzinga mu bisagara biri mu karere ka Kharkiv. Ku munsi w'Imana prezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yaratangaje ko ingwano ikomeye iri kirabera mu bice by'intara ya Kharkiv vyegereye urubibe n'Uburusiya. Abantu 200,000 baba muri ivyo bice baravuye mu vyabo inyuma y'ibitero by'Uburusiya. Tukiri mu Burusiya, icegera c'umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Vedant Patel ejo ku munsi wa mbere yatangaje ko ihindugwa ry'umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi w'Uburusiya Sergei Shoigu vyerekana ko prezida w'ico gihugu Vladimir Putin yaburaniwe mu kigoro kiwe ko kubandanya ibitero muri Ukraine. Ubwo bushikiranganji bwatangaje ko ingwano muri Ukraine iriko itwara uburyo bwinshi Burusiya. bwamenyesheje ko ingwano muri Ukraine iriko igira ingaruka zikomeye ku butunzi bw'u Burusiya kandi iri kwihitana inteko nyinshi z'ico gihugu. Icegera cy'umuvugizi w'ubushikiranganyi bujejwe imigenderanire bwa Amerika Vedant Patel yabwiye abamenyeshamakuru ko ibiharuro bimwe bimwe vyerekana ko Burusiya bumaze gutakaza abasirikare 315. Yavuze ko ingwano muri Ukraine yasinzikaje imiryango itari mike mu Burusiya. Patel yavuze ko Burusiya bwatanguye ingwano muri Ukraine ko kubera inzomvu bushobora kuyihagarika igihe icarisha cyose mu gukura inteko zabwo muri Ukraine. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC muandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino twabateguri. Turangirize ku makuru yerekeye ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Melinda French Gates, umunyamatungo umugiraneza wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ejo kuwa mbere yatangaje ko avuye mu ishyirahamwe ridakorera inyungu Gates Foundation. Yari yashinze iryo shyirahamwe hamwe n'uwahoze ari umugabo wiwe Bill Gates. Gates Foundation ryabaye rimwe mu mashyirahamwe y'abagiraneza afise uruhara rukomeye cyane mu makungu. Ivyatangajwe na Belinda French Gates afise imyaka 59 bibaye imyaka 3 inyuma yuko yahukanye n'uwahoze ari umugabo wiwe Bill Gates afise imyaka 68. Hisunzwe amasezerano hagati y'abo bantu bahoze bubakanye, Belinda French Gates ingingo yiwe yo kuva mu ishyirahamwe Gates Foundation izoja mu ngiro ku itariki 7 y'ukwezi kwa 6 k'uyu mwaka azoronka imiliyaridi 12 n'imiliyoni 500,000 y'amadora yo gukoresha mu bikorwa vyiwe vy'ubugiraneza ifasha abapfasoni n'imiryango. Belinda French Gates yatangaje ko inyuma yo kuyiyumviye neza yafashe ingingo yo gutanga imihoho mu mabanga yiwe y'icegera c'umuyobozi w'ishyirahamwe Bill and Melinda Foundation. Ni mu butumwa bwanditse yashize ku mbuga ngurukana bumenyi, Belinda French Gates yavuze ko ikari gihe gihambaye ku bapfasoni n'abigeme muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu makungu, hamwe nabo bose bari mu rugamba rwo gukingira no gushira imbere uburinganire. Yavuze ko abo bantu bakeneye gufatwa mu mugongo mu buryo bwihuta. Ingingo Belinda French Gates yatangaje yo kuva mu ishyirahamwe Gates Foundation ayifashe mu mwaka w'amatora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho vyitezwe ko ikibazo co gukorora inda kigira uruhara rukomeye cyane mu matora azoba mu kwezi kw'11 k'uyu mwaka. Abademokrate bariko barondera gufatira ku ishavu ababashigikiye bafitiye abarepublikani ku twigoro twabo two kugiramira uburenganzira bw'abapfasoni n'abigeme bwo gukoroza inda. Melinda French Gates amaze igihe kirekire afitaniye imigenderanire myiza n'abanyapolitike bakomeye bo mu mugambwe w'abademokrate. Bill Gates yarongoye Melinda French mu mwaka w'1994, bafitaniye abana 3 bahukanye mu mwaka w'2021. Yamara bari babandanije bayoborera hamwe ishyirahamwe Gates Foundation bakoresheje amatungo menshi baronse biciye mu ishyirahamwe Microsoft. Bill Gates ku munsi wa mbere yarashimiye uwahoze ari umutambukanyi wiwe ku ntererano ikomeye yatanze mu ishyirahamwe Gates Foundation.
Arakoze Fidel Niyongabo kuri amakuru yose yaduteguriye akabaheje kudushikiriza ayo mwumvise n'ayandi. Mushobora kongera kwiyumva kuri Wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Amakuru mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, aho runani rw'amashyirahamwe aharanira indero y'akanovera kuri bose bafashe bige rutangaza ko ikibazo c'igitoro kiri ku kigira ingaruka zikomeye ku banyeshuri n'abigisha. Gushika ku mashuri asigaye ari ubupfindo burebure. Ibindi kuri no nkuru na Thierry Ndayishimiye.
Mu kiganiro cihariye abarongoye ubwo runani bahaye ijwi rya Amerika bavuga ko ico kibazo gishobora gukora mu nkokora igabanuka ry'ubumenyi mu mashure. Gashirahamwe Kasiye icegera c'urongoye ubwo runani bafashe bige avuga ko ico kibazo babona ko cafashe yindi ntera na cane cane ku mwana w'umunyeshure adafise ayandi mikoro.
Turabona yuko ari ikibazo kiriko kiratera ingorane. Haraheze imisi mikeyi ivyo kwiyunguruza bigorana abanyeshuri. Bamwe bagiye kurorera amabisi bagacirwa, abandi bafashe inzira yo kugenda n'amaguru. Mugabo ukazosanga uyo mwanya wo kugenda n'amaguru uratuma umwanya ugabanuka wo kwiga, kuko umwana araho bimugora bafise ayo co gihumbi n'amajana abiri bamuhaye co kugenda no kugaruka, ugazosanga biramucanganiye.
Ikindi ayo mashirahamwe ashingira ko avuga ko kuburu kw'abanyeshure biyunguruza byafashe yindi ntera, gashirahamwe avuga ko ari gitigiri c'abana baja ku ishure babona mu mabarabara bariko baragenda n'amaguru, aho bashika ku ishure barushe cyane kuburyo niyo bashite mu ishure batabasha gukurikirana ibyigwa neza. Sabanyeshure gusa bafite ico kibazo nkuko babibwiye ijuje America, banavuga ko nabarimo bava kure nabo bafite ico kibazo, aho usanga umwigisha nawe yashitse ku ishure yacerewe.
Ibyo tubivuga ku banyeshuri ni kubigisha nico kimwe, kuko uburyo bwo kunyuguruza ni nka bumwe bunyine ashika ku ishuri yarushe, hanyuma kandi kagira n'umwitwaririko ukavuka mushiramo mu kazi yari asanzwe akora.
Kuri ibyo bibazo byose, abakunzi b'ijwi rya Amerika bazindukiye ku gituro c'amabisi giherereye mu Ruziba iri muri komine ya Muha iri mu ntara ya Bujumbura, aho babyiboneye ko ataragaseseshwa rumuri. Hari mu gitondo ca kare hatonze abantu batandukanye barimo n'abanyeshure bari bamaze kwihebura ko batari buronke imodoka. Benshi muri abo bari bamaze gucegwa kuko harabinjira guhera isaha 12 n'igice gushika isaha 1 n'igice za mu gitondo, kandi bamwe baja mu bice bitandukanye bigizigi sagara, aho harimo abana biga mu mwaka w'icenda, mu w'11 no mu w'12. Muri abo abakunzi b'ijwi rya Amerika babonye harabari bagiye kwiga mu Buterere bavuye ngaho mu Ruziba, hanu kuvuga ko barengana komine 2 arizo Muhaha na Mukaza kugira ngo bashike ku ishure, bisigura ko bafata bisi 2 imwe mugeza muri Centreville hakarondera yindi imujana mu Buterere. Baba baja mu gisagara canka baharenga bavuga ko hari gihe basubira inyuma kuko bitashoboka ko bagenda n'amaguru ku birometero birenga hafi 20. Abandi baba bagiye kwiga mu Kanyosha harabahitamo kugenda n'amaguru bavuye ngaho mu Ruziba, ariko bakavuga ko nabari kure cyane bashika barushe cyane. Bamwe muri abo twaganiriye babisigura mu mvugo yuzuye agahinda.
Igituma turi ngaha nuko twabuze ikintu gifunguruza, kuvuga ibitoro byabaye ndanze benshi banini kwa mu Ruziba gushika mu Kanyosha n'amafaranga 2,000 kandi ku moto mugenda muri 2 cyanke umwe muri 2 n'600 makinga n'icyo batugifata yoyo nawe nyene acaduza babonye gitoro cyaduza
na uze bisi ndiko naja mu Buterere kwiga
na cero twinjira twinjira samoye na kenzi
twe twabuze kudutwara ku ishure, niyo mpamvu turi ngatangura saa moya n'inusu bacerewe.
Ikindi basigura ni uko bafise ubwoba ko bashobora kuyoberwa kuko niyo bacerewe batabasubiriramwo, uretse kwimura ibyigwa kuri bagenzi babo bashitse kare.
Ariko inumomba gose uko ibyo baba bitse nanjye ntabyo namba nditse, nubwo nimura ku bandi banyeshure batabyeswitse umwigisha abyigisha ariho ndi nasibye nahura.
Nkuko dushobora gusanga n'amainterogasiyo yahetse gutangura hombye muri ubwo buryo benshi numva nk'ubu ashitse nka saa tatu, urumva gushika saa tatu baba batanguye byinshi, kora nk'abo mu icyenda batangura tizeri n'inusu, urumva bamaze kwiga byinshi, rero urumva bamaze guhomba byinshi.
Abo bana b'abanyeshure nabo basaba ko bokoroherezwa iyo hageze kwinjizwa mu mabisi aba yabonetse nk'uko byakogwa kera, kuko bandigana n'abandi ugasanga barasigaye bikabaviramo gusiba ishure. Hari n'abarezi batashimye ko amajwi yabo yumvikana kuri mikro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika, nabo kandi hebemeza ko muri kino gihe kwiyunguruza bigoye na cane cane ku banyeshure bishobora gutuma umwimbu gabanuka. Abo bigisha basigura ko hari aho bakoresha ibibazo ku by'abana batabashije gukurikirana, bakabona ko hari cahindutse nabo bakavuga ko bibateye impungenge. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Thierry Vendayishimiye, urakoze. Tukivuga ku vyikena y'igitoro mu Burundi, iki kibazo catanguye kugira ingaruka ku biciro byo kuyunguruza no kubakigura muri Republika ya Demokarasi ya Congo. Ibiciro vyaduze cane biturutse ku Barundi baza kukirondera muri ico gihugu. Ino nkuru turaza kuyigaruka ko mu makuru yacu ari imbere. Duce tuguma ariko mu Burundi, aho ubutungane bw'ico gihugu bwafashe ingingo yo kugumiza mu munyororo umenyeshamakuru Sandra Muhoza amaze ukwezi apfunzwe, we n'abashingwamanza biwe bari basavye ko yoburana yidegemvya Muhoza kaminuza muri uka ko yagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu no kubiba urwango rufatiye ku maca kubiri abashingwa manza biwe babwije ijwi Amerika ko bagiye kunguruza urubanza Pierre Claver Niyonkuru yabiduteguriye
amahigwe yo kurekugwa agasubira kuraba abana biwe batatu yabaye indoto kumumenyesha makuru Sandra Muhoza uwo mukenyezi akoreye kinyamakuru candika La Nova Burundi mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi yari yaburanye mu mpera z'indwi iheze ari kumwe n'abamwunganira mu mategeko bari basavye ko yorekugwa akaburana gidegembya canke agatanga ingwati yamara kuri uyu wa mbere sentare nkuru y'igihugu yabakuriye inkoni kugishitsi mu ngingo yose ntare idatanga insiguro nyinshi ivuga ko ivyo umuburanyi Sandra Muhoza yasabye atashingiro bifise kuko kubwa abacamanza ivyaha umumenyesha makuru akurikiranywe ko bikomeye kandi bihanishwa igihano kinini gushika kugufungwa ubuzima bwiwe bwose ivyo vyaha navyo biremwo uguhungabanya umutekano w'igihugu gucanishamwo abantu no gukwiragiza urwanko rufatiye kubwoko n'ivyaha ubutungane buvuga ko umukenyezi yakoreye mu ruhame ku rubugangurukana bumenye rwa WhatsApp ruhuza abamenyesha makuru n'inzego za leta Burundi Media iyi ngingo yakiriwe nabi n'umunyamategeko Prosper niyo yankana aburanira umumenyesha makuru Sandra Muhoza yabwiye ijwi rya Amerika ko bagiye kunguruza urubanza kugira ngo iyo ngingo ifutwe imbere y'uko urubanza ruburanishwa mu idonido kuri we ubutungane bw'u Burundi nibwo bucafuza isura y'igihugu mu makungu kurusha abandi bose
dusaba ko u Burundi utosubira kwambikwa ibara n'ibintu bito nk'ivyo bitageraho bihagaze ko abantu bayaze ari abantu bangana abantu bakora umurimo umwe abantu bari basangiye umugwi bayagiramwe ashobora kuva mu umwe akaza kurega uwundi bamudodobereza bamwambika umugozi mwizosi sinumva rero ingene Burundi bugosira kwambikwa ibara ry'uko bakuma bapfunga abamenyesha makuru kubera ubwo buntu atacu atahubuhagaze n'ukuri je no saba abategetsi yuko bategeka ko Sandra arekugwa kuko ntacaje akozwe n'icenyi ku Burundi gusa
umumenyesha makuru Muhoza yamenyekanyaho afungiwe inyuma y'imisi 5 anyururijwe ingozi n'abantu batamenyekanye imbere yuko atwagwa mwibohero rikuru rya Mpemba ahafungiwe muri kino gihe yabanje kuburanira mu mpisho muri parke ya Bujumbura akuwe mu biro by'iperereza umushingwa manza wiwe atangazwa n'ingene uwo mumenyesha makuru atafungiwe canke ngo aburanishirizwe aho icaha cakorewe mu buraruko bw'igihugu
ivyo bamwagiriza ko yakoze bikoreye ingozi afatwa na komiseri wa ugwego w'iperereza ingozi amwumviririza ubwa mbere ingozi mugabo aca mumanuka n'ibujumbura nkuko menga wewe yo bavuga ati je ntabubasha mfise ariko Sandra nta ubudahangagwa afise yari kuburanishirizwa n'ingozi cyo gituma twe tutumva na gatoyi ngene baciye kubiri n'amategeko ivyo byose biteye amakenga nta wuzi ico bigamije
komite mpuzamakungu ikingira abamenyesha makuru CPJ yabona ko iryo fungwa ari nk'igitero ku mwuga wo kumenyesha makuru mu Burundi ndetse rigatuma abamenyesha makuru bakora mu bwoba budasanzwe Modoki Mumo atwara igisata cha Afrika yo munsi ya Sahara muri CPJ yaganiriye n'ijwi rya Amerika ari Nairobi muri Kenya.
What offenses does this woman?
Yakoze cyayikihe yarenze ayahe mategeko bafise ibyemezo ibihe. Ibi ni iterabwoba ririkorera koregwa abamenyesha makuru bakorera mu bwoba budasanzwe. Ni nkaho leta ibabwiye iti namwe mushobora kunyorozwa umuryango wanyu ntumenye yo muri mushobora gufatwa umwanya n'umwanya kandi uburenganzira bwanyu bugahonyangwa. Abaharanira agateka kazina muntu mu Burundi bobo bibaza ingene umumenyesha makuru ashobora kwegekwa ko ivyaha bihanishwa igihano nk'ico abakora iterabwoba ku isi. Ku ijwi rya Amerika umunyamategeko Jean-Pierre Bigirimana atwara umuhari mpuzamakungu Turunora Page asigura ko ariho nyangwa rikabije ry'uburenganzira bwo gushikiriza ivyumviro mu gihugu.
Na cyane ko ari ingendo ihonyanga ibwirizwa shingiro kandi leta ikubahiriza ivyumvira abantu bashikirije kuko abantu bose ntibateza kuyumvira cyo kimwe ntibateza gukomera amashi ibintu bimukira noneho ibi bintu byuko abantu bashikiriza ivyumviro mu migwi barimo cyane ivy'ubuhinga ngukana bumenyi vya WhatsApp ushanye ibindi ni ibintu bisanzwe kugeraho nitubona icaha yari yakoze cyo tuma acafatwa nk'umumenja nibaza yuko ari ingendo igayitse ingendo ituma uburenganzira bw'abarundi cyane cyane uburenganzira bwo kumenyesha amakuru bubandanya buhonyango
amashami mpuzamakuru ngo akingira uburenganzira bw'abamenyesha makuru harimo na RSF asaba irekugwa ry'uwo mumenyesha makuru yibutsa ko yasanze yo ubundi mukenyezi mugenzi we Floriane Irangabiye uyo wewe amaze umwaka urenga afunzwe yakatiwe gufungwa imyaka 10 bahuriye kucaha co gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu Pye Clavenio nkuru kubwijwe rya America.
Ijwi rya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye. Mu gihugu cy'u Rwanda, Wenceslas twagira Yezu aherutse kugirwa umwere ku byaha bya genocide aratakambira ubutungane abusaba ko amasezerano igihugu cha Denmark camurungitse mu Rwanda cagiranye n'ico gihugu cy'u Rwanda yubahirizwa kugira ngo asubirane uburenganzira bwiwe Eric Bagiruwusa.
Mbere yo gutangira iburanisha twagira Yezu yabwira urukiko rw'ubujurire ko kuva yasohoka mu munyururu ari guhura nibibazo bikomeye bishobora kugira ingaruka zikomeye ku rubanza rwe mu bujurire yasobanuye ko kugira ngo aburane bimusaba kuba afite umutekano ushingiye ku mibereho ye yavuze ko kuva urukiko rukuru rwamugira umwere ku byaha regwa ambasade y'igihugu cya Denmark yari yiteguye guhita umwohereza muri icyo gihugu nk'umwene gihugu rwacyo ariko biza kuba ikinyuranyo yavuze ko ubushinjacyaha bwakomeje kumubwira ko agomba kubanza kuba ibiganiro Kwagira Yezu yabwira urukiko ko u Rwanda rutubahirije amasezerano rwagiranye n'igihugu cya Denmark mbere yo kumwohereza kuza kuburaniraho bikekwa ko yakoreye ibyaha yavuze ko abayeho nabi no kugeraho abarukeye kuko ashobora no kuburara yabwira urukiko ko kuva yafungurwa ubushinjacyaha bwahise bujurira icyemezo kandi ko amaze guhindaguraho arara inshuro zirenga muri 20 kandi abamwitagaho bamaze kumurambirwa avuga ko yabibwiye abagombye kubikemura bakomeza kumurerega ko bari kubyigaho umucamanza yifuje kumenya niba hari ingaruka zidasanzwe byamugizeho yasobanuye ko muri make mu magambo ye abayeho nk'inzererezi abanyamategeko bamwunganira Bruce Bikotwa na mugenzi we Felicien Gashema bavuga ko u Rwanda ari igihugu kigendera ku mategeko kandi ko cyagombye kuyubahiriza bikarushaho gutanga umutekano ku baburanyi bombi babwiye umucamanza ko bunganira bagombye kumureka akajya muri Denmark bajya bamukenera bakamutumiza zaho byemewe n'amategeko bitabaye ibyo u Rwanda rwagombye gukurikiza ibikubiye mu masezerano rwagiranye na Denmark rukamumenyera buri kimwe ubushinjacyaha buhagarariwe na Bwana Komi Harindi Ntwari ndetse na Bwana Vincent Niyonzima bwavuze ko amasezerano yabaye hagati y'ibihugu byombi atagombye kwinjizwa muri rubanza rw'ubujurire basabye ko twagira Yezu yakwegera inzego zibishinzwe zikamukemurira ikibazo urukiko rwavuze ko amasezerano yabaye hagati y'u Rwanda na Denmark yagombye kubahirizwa magingo y'ubushinjacyaha habgajuriye nyuma yo kutishimira icyemezo cy'urukiko rukuru cyagize umwere twagira Yezu ku byaha bya genocide buvuga ko mu cyemezo cy'urukiko rukuru harimo inenge zikomeye busaba ko zakosorwa bwavuze ko urukiko rwitaye ku miburanishirize bwise iya sinari impari gusa bwabwiye umucamanza ko bidahagije we n'abamwunganira bagombye no gutanga ibimenyetso bifatika bigaragaza ko kwaho yarari abamwunganira mu mategeko bakabwira urukiko ko nta nenge zishingiye ku mategeko Ubushinjacyaha bwigeze bugaragariza urukiko mu bimenyetso bwatanze. Ubushinjacyaha kandi bukavuga ko mu nzego z'ubugenzacyaha zo mu gihugu cya Denmark uregwa yemeye ko hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'1994 yari mu Rwanda ku Gisenyi. Ibi bakabinenga ku rukiko rukuru ntacyo rwabivuzeho mu cyemezo cyarwo. Umunyamategeko Bikotwa akavuga ko kuba ntacyo urukiko rukuru rwavuze kuri ibyo bimenyetso yabihuza n'umugari w'ikinyarwanda ugira uti ukuzimaniye amazi nawe umuzimanira amazi ubushinjacyaha buvuga ko muri Denmark twagira Yezu yemeye ko yarashyigikiye ibikorwa by'interahamwe n'ubwo atagiye mu bwicanyi bukavuga ko ibyo ari ikimenyetso ko ku matariki bumuregaho yari mu Rwanda twagira Yezu yavuze ko ayo makuru y'ibanga yabatanze kubinjira n'abasohoka igihe yasabaga ubuhungiro yavuze ko ntaho bihuriye n'ibyo ubushinjacyaha bumurega hari ingingo enye urukiko rw'ubujurire rugomba gusuzuma muri rubanza rwa twagira Yezu ku rwego rw'ubujurire hari kumenya niba yarari cyangwa atarari mu Rwanda ku matariki aregwaho kumenya niba hari ibimenyetso urukiko rukuru rwawe rwarirengagije mu kumugira umwere kumenya niba mu kumugira umwere hari amategeko yirengagijwe no kumenya ikijyanye n'ibihano yahabwa mu kwezi kwa mbere uyu mwaka nibwo urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu Rwanda ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga rwagize twagira Yezu umwere ku byaha aregwa ubushinjacyaha bumurega kwica nk'icyaha cya genocide no kurimbura nk'icyaha kibasa inyokomuntu twagira Yezu we abihakana akavuga ko ku matariki bamuregaho yari mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo icyo gihe cyitwaga Zaire Kuva abanyarwanda batangira kuza kuburanira mu Rwanda ibyaha bya genocide bwana Wenceslas Twagirayezu niwe wabaye umwere mu gihe abandi bahamwe n'ibyaha bagakatirwa ibihano bitandukanye. Twagirayezu w'imyaka 56 y'amavuko aregwa ibyaha akekwa ko yakoreye mu cyahoze ari komine Rwerere mu karere ka Rubavu ya none mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ari mu Rwanda nk'umunyarwanda uhakomoka n'ahaburanira urubanza rwe ariko ntaho agaragara mu bitabo by'irangamimerere ryo mu gihugu yavukiyemo. Mu rubanza rwe ku rwego rwa mbere umwe mu bacamanza batatu bamuburanishaga ntiyemeranije na bagenzi be ku cyemezo cyamugize umwere. Twagirayezu afatwa nk'umuturage wa Danemark kuko afite ubwenegihugu bw'icyo gihugu. Ahabugira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Jugi Amerika turacabandanya n'amakuru tubafitiye tugaruke rero ku yindi migabane aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imyiteguro y'amatora y'umukuru w'igihugu azuba mu kwezi kwa 11 irabandanya. Abazotora bazohitamwo hagati ya President Hari Joe Biden n'uwo yasubiriye mu 2021 Donald Trump. Mu kwiyamamaza kw'aba bakandida bompi naho Afrika iboneka mu migambi yabo ya politiki mpuzamakungu. Nivyo turabira hamwe rero no munsi mu rukurikirane rw'inkuru zihariye zibasigurira ibijanye n'amatora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo muri uno mwaka. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi aduge ku ijambo.
Afrika ni umugabane ufite umutungo kamere utubutse, ni nawo kandi muri iki gihe ufite ubukungu bwiyongera n'umuvuduko munini kurusha indi migabane. Uretse ibyo, Afrika ifite n'abaturage benshi barenga miliyari imwe na miliyoni 200. Abasesenguzi bemeza ko uzatsinda amatora hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uwari we wese, yaba Biden yaba Trump, azakenera byanze bikunze kwita kuri ibi byose no gufata ingamba zo gukemura ibibazo by'umutekano nabyo byugarije Afrika. Gusa rero Trump na Biden ntibabona Afrika kimwe. Aba basesenguzi bibuka ukuntu mu 2018 Trump yigeze kwita Afrika na Haiti nayo ituwe n'abirabura. Yaba yarabyise ikintu kimeze nk'ibihugu by'amazirantoki. Michael Walsh ni umushakashatsi kuri Afrika mu kigo cy'ubushakashatsi mu bya politiki mpuzamahanga cyitwa Foreign Policy Research Institute, gifite icyicaro gikuru mu mujyi wa Philadelphia muri Leta ya Pennsylvania mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
He used famously this expletive to refer to.
Nibyo byaramamaye ko yakoresheje bene icyo gitutsi. Nyuma agerageza gukurikiza politike yo kwita ku bibazo bikomeye byo muri Afurika nk'iby'umutekano no kubishakira umuti. Ariko mu by'ukuri ntibyari imigambi yaguye ireba
kure.
Ku rundi ruhande, Biden yagerageje kwita ku bufatanye na Afurika bushingiye ku ndangagaciro z'impande zombi. Ariko byatwikiriwe na politiki ya guverinoma ye kuri Israeli n'ingufu yashyize mu bikorwa byo gukumira Uburusiya muri Afurika n'ukuntu bugenda buyiyegereza kurushaho. Cameron Hudson ni umushakashatsi kuri Afurika mu kigo cyitwa Center for Strategic and International Studies cya hano i Washington DC, umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
I think Africans are also looking well beyond.
Abanyafurika babona neza ibirenze hirya politiki za Amerika muri Afurika. Urugero, intambara mu burasirazuba bwo hagati, intambara yo muri Gaza n'inkunga Amerika iha Israeli, cyangwa se ibyo Amerika isaba ibihugu bya Afurika byo kudacudika n'Uburusiya. Babona neza icyo kintu cy'indimi ebyiri muri politiki za guverinoma ya Biden ntibikurura ubucuti na Afurika.
Abasesenguzi basobanura ko izi politiki za Amerika zigabanya igihagararo n'igitinyiro cyayo muri Afurika, ari byo uzatorwa yaba Biden yaba Trump agomba kuzareba. Niko Cameron Hudson abibona.
I think that any new American
bizaba ngombwa ko perezida wa Amerika mushya arwanya ukuntu Amerika igenda itakaza akarenge ku mugabane wa Afurika, atirengagije ukuntu ibihugu bya Afurika bigenda birushaho kurengera uburenganzira bwabyo bwite no guhuza imvugo imwe mu ruhando mpuzamahanga.
Rights and privileges and speaking increasingly with one voice.
Biden na Trump ntibabona Afurika kimwe, ariko bafite icyo bahuriyeho. Abategarugori babo basuye Afurika mu bihugu bya Kenya, Namibia, Misiri na Malawi. Perezida Biden yohereje kandi muri Afurika Vice Perezida we Kamala Harris muri Ghana, Tanzania na Zambia. Ariko bo bombi, Biden na Trump, nta wigeze ajya muri Afurika ari umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ejo rya Amerika ningaha rero duce tuba turabangiriye amakuru yacu ya mbere ya kino gitondo mwakoze kudutega biri kuri micro ya Lidiane Ninahazwe yakoze Nadia Taha twari kumwe muhinga bw'ivyuma Etienne Karekezi niwe yaraduhagarikiye ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye rero tubifuriza umunsi mwiza ahanje turaza gusubira mu makuru yo kumugoroba.